Jodak manyandwir e gwenge mag West Ugenya Ward ne obago ng'anyo mamuol mar golo ywak margi e wi chal marach mar apeyini e gwengego. Kotelnegi kod Paul Juma, jopinygo ne oywago chal marach mar apeyini matudo gwengego, gino moserocho chenro mag wuoth kaachiel kod ohala. Giwacho ni kata jopuonjre osebedo gi wich bar e dhi e skunde kaluwore gi rach mag apeyini. Kara kamano, MCA mar West Ugenya Oduor Dodongo oyie kod ywak makamano, kolero ni osechako chenro mar neno ni okonga apeyini makamago maonge deko.
Oh, wan gi sida mar ndara. Onge kaka wakonyere nikech kata kaka thuchwe wakowo rahia nikech rahia nyalo lor kata gupi. To onge kaka rahia kalbu donji skul papolang. Koro wan gi sida ma onge kaka wakonyore. To tiende wabendo bam nikech wan mon moti. To koro kaka wawuotho dhierowa.
Wasego kura higni kochakre higa 80 ka watero ndiek. Wagoye waduoge wago waduoge no ndara onge. Koro wakiaga ni jomu watero ga jomuof ni kosu watero ga joma oknen. Wakwayo sirikal orang nuandara marwa manyandwir wachal jomo da kichula.
Wabedo neglected. Wakian wanjo West Alego, wakian nyandwiri village ni West Ugenya. Duar jotelo mudu kuro nyiswa imudu wabedu kwa ngeni koro wachakrango West Alego. Kosa wabedu West Ugenya koni. Tongano jotelo wagi ukwinji wakisebedu kwa iketu wachienu wecho magbarabara. Wecho magdongro igemra mora.
Patindara manyandwira ngeo. Kendo kien gima wendo kendo gima nyen kuma wase wuoyo kodgi several times kendo osebedo mention the public participations kaka giwachono makmana ne kaluwre kod tim ma pesa mabiro e kaunti anyicha ne pok omi priority mar sama owuoyeni to ok onego gi complain nikech nyiro akwa loso budget ma pok otiek loso pod odhi nyime koro ok aginyal ng'eyo ok oketi kata okiti. Omiyana kod geno ni sama wantie ni gi budget miloso ni ndara no ibro lose kendo nyinyo ndwiro bedo mamor ahinya.